harabura ikimbwira ngo muri Cote d'Ivoire atangira imikino y'igikombe cy'Afrika kizaba gikinwa ku nshuro ya 34. Muri inkuru tugiye kugaruka kuri stade 6 zizabera hi imikino. Stade ya mbere ni Alassane Ouattara Dembélé. Ni ikibuga giherereye mu majyaruguru y'umurwa mukuru w'iki gihugu Abidjan. Ni stade olympique izagibera hi imikino yose ya nyuma y'igikombe cy'Afrika ndetse ni naho itsinda rya mbere ririmo Cote d'Ivoire, Nigeria, Guinea na Guinea-Bissau zizakinira. Iki kibuga cyuzuye ndetse kinataha mu 2020 gitwaye akayabo ka miliyoni 257 z'amadolari. Ni stade yitiriwe perezida w'iki gihugu Alassane Ouattara. Iri munini muri Afurika kuko yakira abantu 60,000 bicaye neza. Ku mwanya wa kabiri haraza stade Félix Houphouët-Boigny. Ni stade yitiriwe wabaye perezida w'iki gihugu wa mbere Félix Houphouët-Boigny. Benshi bakunze kwita Le Félicia. Iki nicyo kibuga gikunze gukinirwaho imikino ikomeye y'ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire. Mu ivugururwa ryayo gitwaye miliyoni 109 n'ibihumbi 700 by'amadolari. Siruhaga ikinirwaho gusa kuko iberaho indi mikino nka rugby ndetse no gusiganwa ku maguru. Ni stade ya kabiri nini muri iki gihugu, ikaba yarubatswe mu 1952 ariko ikaba yaravuguruwe inshuro nyinshi harimo mu 2009, 2017 ndetse na 2023 yitegura kwakira igikombe cy'Afurika. Kuri ubu ishobora kwakira 50,000. Muri iki gikombe cy'Afurika stade zifashishwa n'amakipe yo mu itsinda rya kabiri ariyo Misiri, Ghana, Cap Verde ndetse na Mozambique. Stade ya gatatu ni Stade de la Paix cyangwa se Stade Amahoro. Ni ikibuga gikunze gukoreshwa cyane mu mikino ariko ikaba ishobora no kwakira ibirori n'ibitaramo bitandukanye muri iki gihugu. Iherereye mu mujyi wa Bouaké. Uyu ni umujyi wa kabiri muri Cote d'Ivoire. Iyi stade ishobora kwakira abantu 40,000 yubatswe mu 1984 mu gihe yatangiye kuvugururwa kuva mu 2020. Kuyisana no kuyagura byatwaye arenga miliyoni 90 z'amadolari. Muri iki gikombe cy'Afurika Stade de la Paix izakinirwaho n'itsinda rya kane ririmo ikipe y'igihugu ya Algeria, Burkina Faso, Mauritania ndetse na Angola. Stade ya kane ni Amadou Gony Coulibaly. Ni imwe muri stade nshya zubakiwe kwakira igikombe cy'Afurika, ikaba yaruzuye mu gushyingo 2023 itwaye arenga miliyoni 81 z'amadolari. Iyi stade yitiriwe uwahoze ari minisitiri w'intebe w'iki gihugu Amadou Gony Coulibaly witabye Imana mu 2020. Iyi stade kandi ifite ubushobozi bwo kwakira abantu 20,000. Muri iki gikombe cy'Afurika izifashishwa n'itsinda rya gatanu ririmo Tunisia, Mali, Afurika y'Epfo ndetse na Namibia. Stade ya gatanu ni Charles Konibani, ikaba ikibuga kimaze umwaka umwe cyubatswe mu mujyi utuwe cyane muri Cote d'Ivoire wa Yamoussoukro. Ikaba ishobora kwakira abantu 20,000. Iyi nayo yitiriwe umunyapolitike Charles Konibani wabaye minisitiri w'intebe kugeza mu 2007 ariko akaza kwitaba Imana mu 2021. Imirimo yo kuyubaka yatwaye miliyoni 76 z'amadolari. Muri iki gikombe cy'Afurika izakinirwaho n'ibihugu byo mu itsinda rya gatatu aribyo Senegal, Cameroon, Guinea ndetse na Gambia. Stade ya gatandatu ari nayo ya nyuma ni Lulampoku. Ni stade cyafunguye imiryango kwa cyenda nzeri 2023 initirwaho zari rutahizamo ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire Les Elephants witabye Imana mu 2016 afite imyaka 39. Stade Lulampoku yubatswe i San Pedro ishobora kwakira abantu 20,000, ikaba yaruzuye itwaye akayabo ka miliyoni 37 z'amadolari. Muri iki gikombe cy'Afurika izakinirwaho n'itsinda rya gatandatu ririmo ikipe y'igihugu ya Maroc, iya Repubulika ya Demokarasi ya Congo, Zambia ndetse na Tanzania.